tak tim tak 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 dim dim tak krit 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 dum dim dim tak 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 ta tim ta dim 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 tak 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 dim tak 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 krit krit dim ta dim dim tak 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 ta ta dim tak tak ta dim ta dim tak tak ta dim tak 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 ta dim ta dim ta dim ta dim tak tak dim dim tak krit 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 dum dim tak krit 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 dum ta
Da 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 Thank you.